daayarkii uu dhawayn birta markaa ayuu kala maray oo ku dhagna war jiiris
Thank you.